Angazi nokuthi
ayi ngazongihlanyisa nina yikho yonke le nto.
He
mani limokothi mani. He mthweki finder finder kimshinga shinga.
You causing a scene mazibuthi.
He mani scene in my foot. Tender yakhe yakha yena mani. Eyami le tender le ngifuna ku investigate manje ukuthi iphuma kanjani ize ifike la ifika khona.
Mazibuthi molase.
Uyabona mina nawe sohlangana face to face, one on one, man to man, up close and personal.